Oimore jera Malolwe TV kamoro mora maintiere akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar Duond mine kama kelo ni chenro nieri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge tich motimo gi kama wuoke ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi ka otieno ma kawuono thuon wach mabende wadwa wuoye en tudruok e kind jonyuol gi nyithindo. Machiegni ahinya chenro mar Duond mine nyalo nyisowa nyingi tich mitimo gi kama iwuoke.
Erokamano, aniluonga ni Janet Anyango, atiyo gi migao moken mar sirkal, iluongo ni FIDA-Kenya. FIDA-Kenya en migao ma mawakili ma mine. Koro wan wang'iyo ratiro mar nyithindo manyiri gi joma mine. Mane gima watimo. Koro FIDA nitie gi ofis adek, nitie achiel Nairobi, nitie achiel Kisumu, moro nitie Mombasa. Koro anatiyo ofis ma Kisumu ka, anema arito ofis ma Kisumu.
Machiegni ahinya Janet e chenro mar Duond mine otieno ma kawuono. Ka wachako twak machal kamaendi, iyudo ni sani eri buche mathoth mwayudo e pachowa kaendi, wayudo ni nyithindo manitiere e skul gitimo gigo maricho, iyudo ni nyathi ogoyo japuonj to ok en gima ber ahinya. Iparo ni ang'o ma nyalo bedo ni kelo wich teko e kind nyithindo gi e seche gi eki?
Erokamano. Anya wacho ni aseneno videos mang'eny tinde wantie gi platform iluongo ni WhatsApp. To of course videos go ok beyo. Wasedendo ka nyithindo chako goyo jopuonje to mano gima ne onge. Dawash ni gima debed ni otimore en ni nyithindo ne nitie ot ndalo thuolo mang'eny kabisa nikech anyaparo corona nobedo declared Kenya mokuongo tarik 16 dwe mar adek higa mokalo.
Yes.
To chakre chiegno nyithindo nogisi ni obedo ot. Koro ing'e ni ka nyithindo osebedo ot, ok ne gisebedo ka gichiew chon. Parapara kamano. Inyayudo ni ne ginindo mang'eny mokalo kaka sani ginindo. Nyithindo gine chiew to samoro gine TV, samoro ne gin nyithindo matugo, kata gitimo mana tije mantie ot. To koro giyudo mana sam thuolo maro matin mondo gisom. Koro naneno ni pogruok motimore sani, makoro nyithindo nyaka chiew chon, nyaka gidog e skul, nyalo bedo ni pok ging'iyogo. To kapok ging'iyogo kamano, ananeno ni nyalo bedo ni be chandogi. Ni koro nyalo bet ni, okay, mano gima achiel mokwongo maparo. To cases ma abe asetimo, samoro aneno ka nyithindo samoro timore kamano nikech gineno kamano kuom jonyuolgi. Koro inya yudo ni nyathi machalo kama samoro wuok e ot ma tulo sik ng'enye.
Yes.
Nikech en ong'e ang'e ni koro the only way ma inyalo los wach kokethore en dhao. Dhao no. Koro deber ka watemo luo cases gi wang'i ane ni en ang'o manyalo bedo ni chano paro ma nyathi. Be shida ne ntie school koso ntie ot nikech nyaka bed ni ntie kuma ntie. Shida moro mabire kata ere gimomiyo dimi odwa go japuonj. Nyalo bedo ni okalo ne kanye kata en nokalo kanye ma samoro onge ng'ama nowuoye. Koro ok danyal wacho nikech mago kes mapok atimo, pok aneno ka nyathi mora mora obiro. Kata kaseyudo kes mar nyathi ma samoro obedo extreme kamano e school. But anawacho gima aparo ni nyalo bedo ni otimore. Nitie gima waluongo ni stress. Koro ingeni jiparo gani mana jomadongo ema nyalo yudo stress. But ananeno ni kata nyithindo nyalo bedo gi stress. Nikech gimoro kotimore mopogore ngima ni to podi kia kaka i-loss. Nyalo miyo ibedo koro ngama oero mana gocho kamano.
To jomoko gisiche gie kiseyo kata blame kit kaka wadak sani. Yudo ni kaka sani ji odak, yudo ni jonyuol siche moko dich ma onge kata time magi yudo gi nyithindgi. To be yudo ni kaka wadak sani eri nogol wach no ero mara chwado nyithindo. Biparo ni magi moko kuom gigo ma nyalo medo kelo wich teko e kind nyithindo.
Anya wacho ni chwado nyithindo oken ok en the only way ma wanyalo keto negi gima wahero luongo ni discipline. Gima neno ni nitie gik mang'eny. King'eyo ni nyathini nitie gimohero, gimohero no ema koro okimiye. Mm-hmm. Mano is enough punishment manyalo miye stress kabisa. Koro obong'eyo ni okonego atim gima timo kama.
Mm-hmm.
En adier ni tinde kit dak ma wadak go, daher wacho ni nitie gik mang'eny matimore. Yudo ka jonyuol odich kabisa, mama samoro odich menyo, baba be odich menyo. Koro nitie joma koriwe gi nyithindo e ot marito gi. Ma samoro be ok nyal miyo gi attention moromo.
Mm-hmm.
Samoro be school ka gidhi kucho, ng'e ni nyithindo ng'eny, jopuonje be tin. Ok ginyal ng'iyo gi maber ma ging'e ni nyathi machalo kama nyalo bet gi shida machalo kama.
Mm-hmm.
Koro emomiyo awacho ni kaka jonyuol, number one responsibility marwa en ng'iyo nyithindwa.
Mm-hmm.
Wan ema wan ema onego wang'e ni nyathi nonindo nade, ochiemo nade, odhi school nade. To ka nyathi behave mopogore, nyaka in kaka janyuol nyaka onego bed ni neno. Koro daher mana jiwo jonyuol ni watem wamany thuolo moro ma wanyalo bedo go gi nyithindo. Kata ka en weekend ma ok gidhi school, manye kata dakika moko matin minyalo ng'iyo go nyathini. Kik wabed jomodich kabisa ne nyithindo ma koro nyithindo odong e lwet nono. Awach kamano, nikech koro gipuonjore gik mang'eny gin giwuon. To tinde be wantie gi iluongo ni internet, wantie nyaka gi sime ma inya yudo ka nyathi ng'iyo gik magalagala kabisa e sime kin kaka janyuol oking'iyo. Inenya nyiewo ni nyathi simu kiparo ni iniero nyathi, ikoso imiye gima unyalo galoso kode kionge. But ber ka kaka janyuol ikao jukumu mar ng'iyo ni nyathini be ang'o mong'iyo. Nitie kes moro mane nitie news machiegni kae mane nyathi moro ma niwacho ni onego family mare. Nowacho ni gigo te noneno e movie. Koro mane mang'isowa the extent ma nyithindo nyadhi kok gibedo supervised. Yeah. Nyaka wane ni en jukumu marwa ng'iyo ni nyithindwa timo gik machalo kamane. Gin gi osiepe machalo kamage, gitugo kanye, you know, ka gia school to gichopo ot nade. Nitie thuolo mimiyo gi mar chopo ot koso in kaka janyuol okideo mago. Ber mondo wade.
To seche ma nyathi kelo nigi bedo gi wich teko kata okelo koke ot, ng'ama onego bed ni seyo kata ng'ama onego bed ni blame ne wich teko ma nyathino nigodo? Nikech yudo ni seche moko ka gin e ot kata ka en nyathi matine ma nigi wich teko, ber kiseyo jomadongo ne kose ber kiseyo wuon gi kose mama gi? Ng'ama onego bed ni seyo ne wich teko ma nyathi nigodo?
Ok daher ng'iye ka seyo ni koro wacho ni mama ya marach kata baba ya marach. But gima duong' en ni nyathi osetimo makosa osetimore. Koro nyaka wachak ng'iyo ni ang'o momiyo gima kama otimore.
Yeah.
Wang'i kata kes mar go japuonj kaka nwawacho cha.
Mm.
Koro en jukumu mar japuonj ndikone mama kata baba janyuol barua. Nise ni be school cheng' machalo kama mondo wanyal ng'iyane ni ang'o mamiyo nyathi timore kama. Koro ananeno ni pok wakao thuolo mang'eny temo niyane ni luwane ni ere gima nyalo bedo ka chando nyathi. Nikech samoro kaka janyuol isetimo gik moko temo negitim kaka janyuol, isetemo hoyo nyathi, isetemo wuoyo kode, to pod ineno ka nitie gi timbe moko magalagala. Koro inyayudo ni samoro timbego nitie kuma ipuonje, wach kata ni gi nyithindo wetene, kata nitie ng'at moro amora manyalo bedo ni ok miye example maber, kata samoro en school kucho. Koro ber ka watemo wang'iyo ni kes ni en kes machalo nang'o, nyathi otimo ang'o, to ere gimomiyo onyalo bedo ni otimo kama. Kik wachak wacho ni min gi emo timo maber kata japuonj kata kanisa kata muhea.
To ka wadhi mbele, inya ng'isowa ni ere enti, like iyudo ni ina family, iyudo ni nitiere nyathi to nitiere wuon gi to nitiere min gi. Gin roles mage ma nyathi ni godo, mama ni godo, baba ni godo mondo mi gikel kwe e ot kuma gintiere?
Tinde katiba wacho ni jonyuol nigi, katiba luongo ni equal rights. Equal rights tiende ni mama ng'iyo ratiro mag nyathi, baba be ng'iyo ratiro mag nyathi. Koro an gi dhongere wawachoga ni rights come with responsibilities.
Yes.
Koro kata nyathi be obedo protected, nyathi nigi haki mare. Wawacho ni nyathi nigi haki mar dhi school, nyathi nigi haki mar chiemo, nyathi nigi haki mar yudo thieth maber, en gi haki mag dak kuonde maler. To kaka en gi haki no, ebe kaka ebe en gi responsibility. Koro en chik dwaro ni obedo nyathi maber, nyathi ma nya or madhi, nyathi ma winjo wach, nyathi ma koteri school to nyakisom. Yeah. Da her mana wacho ni mama gi baba onego bed ni winjore, bed piny kaka jonyuol ma nyathi to winjore ni ana nyalo support machalo kama, nikech ingi ni tinde oyudo ka nyithindo ok yude keny kende. Nyayudo ni ng'ato samoro ne gin gi relationship moro to nyathi owuoke, koro samoro gidak mopogore. To sheria dwaro ni girito nyathino maromre gite. Koro ber ka mama golo mare, baba golo mare, but ubet piny to winjoru maber. Koro nyithindo be ka gidongo, wan kaka jonyuol wantie gi jukumu mar puonjo nyathi. Jomasomo muma iwacho ni kipuonjo nyathi ratiro maber ka otin, kodongo to ok biwegi kata wi ok biwil kodi. Koro ber ka wakao thuolo marwa mar wuoyo gi nyithindo, hoyogi, nikech tinde be ok dwa ni wagogi. Kata katiba wacho ni gi sheria mansani ni ok chwad kata ji, kata jomo okoso, joma nitie jela kucho ok chwadgi. So gimiluongo ni corporal punishment nosegol kabisa sheria magwa. Koro nyithindo be school sani ok chwadgi, kata ot be ok ber kichwado nyathi, nikech inyalo chwade mi ikala lama. Nyocha neno kes moro kae ma Kisumu be, mar mama moro manodak gi nyathi moro to no chwade kabisa pile ma nyathi wuotho gi alama mang'eny, to mane koro community ong'eyo, dong negi kao ne hatua. Koro ok ber ni mondo wago nyithindo, but tie kaka wanyalo wuoyo kodgi ma wahogi ma wapuonjgi chike maber to ananeno ka biro bedo maber.
Awe wakao yoyo matin kaeto biro duogo. Jana Malulu TV wabiro kao yoyo matin kaeto biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine, ka studio maru tieno ma kawuono wan kod Janet Anyango mabende tiyo kod migao maok mar pinyowacho mar FIDA-Kenya, kama bende wawuoye thuon wach ma en tudruok e kind jonyuol gi nyithindgi. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine, kama kelo ni chenro ni en Joyce Oduor. E studio mar otieno ma kawuono wan kod Mikai Janet Anyango mabende tiyo kod riwruok maok mar pinyowacho mar FIDA-Kenya, ka thuond wach mabende wawuoyo otieno ma kawuono en tudruok e kind jonyuol gi nyithindo. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi, inyalo nyiswa Janet, sani kaka nchi sewacho ni ogolo wachno ero mar chwado nyithindo e skunde kata kumora mora ok ber ka janyuol chwado nyathine. Inyalo nyiswa kaka in jalno matiyo kod migao no ero ma niyo ratiro mar nyithindo, inyalo nyiswa ni nitiere pogruok mane e kind timo ne nyathi counseling gi chwado nyathi, to ere maber monego bed ni watiyogo gi e seche gi eki?
Kamano, kuma tiye FIDA wantie gi program ma walungo ni counseling. To program ni wairoga hoyo nyithindo, nikech watiyo kabisa gi nyithindo ma nyithindo gi joma mine. Koro nyithindo ma nyiri gi, sama keso timore, samoro nyathi janyuol obiro wacho ni nyathini dhi ka bedo marach mondo konya loso kode, waseneno ka program ni tiyo kabisa, nikech nawacho ni ber ka wawinjo nyithindo. Kata kwa dhi skul, samoro wadhi ga skunde oko wuoyo gi nyithindo, to ginyisowa ni ok gine kiwinjogi. Ni samoro ka abo chiwo example mana mayot ni ondik noisemakers, nyathi yudo ka nyinge tie noisemakers list, to en owuon ok nogo koko, samoro nitie ng'ama obet bathe mane loso kode to koro oketgi gite kaka noisemakers. Koro iyudo ni ka japuonj oyudo list ni en odwa mana nochwad nyithindo gite. Ok odwa investigate mondo ng'e ni en nang'o, ang'o manotimore ka. Koro iyudo ka nyathi bet dolre, koro obedo ng'amo bedo withdrawn nikech oneno ka ok winje. Koro program wa mar hocho ni ding'eny waero ni wawinjo nyathi. Koro wawinjo mang'eny. Nyithindo ywak ni ok wawinjgi, jonyuol ok winjgi, jopuonje ok winjgi, e kanisa kuonde magidhie, muskiti kuonde magidhie ok winjgi. Idwa mana ni ipuonjogi to gin tijgi en mana kao puonj, ok oyienegi penjo. Yeah. Nyaka wang'e ni nyithindo gidongo, to ka gidongo to gineno gik mang'eny. Koro samoro ginyalo bedo joma dwaro ng'eyo mang'eny. Koro ber ka wawinjogi, ber ka wamiyogi chance mag wuoyo kaka giwinjo. Eka koro kise winje, eki gise ni sawa winjo, to mano koro nyalore kama mabe ok nyalre. Pod in ng'ama nyathi ma ng'ama niwe bwo chik. Koro kwaloso kodgi mamuol kamano to waseneno ka giwinjo maber. Yeah. Koro chweto ok ber kaka nwasewacho, sheria ok dwa, to nitie gimomiyo. Wawacho ga ni sheria iloso mondo olos gimoro. Koro kapok nogol sheria mar chwalo nyithindo gi, nwantie gi cases mang'eny ma ichwalo nyithindo gi, wang'o school. So nen some sort of measure mondo okel ratiro moro e school mondo nyithindo kik hinyre. Nyithindo moko be niinyo sana, yudo ka japuonj ogo nyathi mohinyore kabisa. Tingin ni mano koro bedo case moro mopogore. Koro ok ber ni mondo gogi, but e school ang'eyo ni wantie gi program iluongo ni guiding and counseling. Koro dwaher ni mondo samoro ket jopuonje mang'eny kanyo manyalo handle program go maber mondo wawinj nyithindo mang'eny kabisa. Kwa winjogi eka gibe gibo winjowa.
To koro kimiwacho ni chwado nyathi ok ber, to koro nyathi machendo karo onego bed ni rieye yo machalo nade mondo kata ka bed ni ochendo to irieye ba oduoge laini ochak bedo nyathi maber?
Wach rieyo nyithindo, nitie different things manyalo timo. Yeah. Ok ochuno ni nyaka igo nyathi. Example manyalo chiwo en ni kiseng'e ni nyathi ohero gimoro, wawach ni kata Saturday ogeyo maber ni itere tugo kamoro kata gi nyithindo wetene, to koro kano koso ing'ise ni koro Saturday ok idhi tugo, idhi dong' e ot ka to idhi timo tije mag ot machalo kama. Ing'e ni koro nyathi po winjo matek, opo neno ni ka timo gimachalo kama ema nyamiyo kika dhi tugo gi nyithindo wetega, okachaka tim gimachalo kama. Koro giluoro kabisa. Kiseng'eyo gima nyathi ohero, to idwa ni ikaw mano, igol mano kuome, onya wacho ni afadhali kika tim makosa mora mora mondo kika ken nyathi ma perform maber. One mane wadhi school dingso, wani kibet number one, to ibo nyew ni ndiga, ibo teri holiday kamoro. Koro nyathi ko winjo kamano to at least obedo gi gimo geno. Yeah. Koro kidwa ketho ne geno ne ni, wach ni kata ni promise nyathi ni botere Mombasa. Orito dhi Mombasa kabisa. To koro kokoso tingise ni kendo Mombasa chabe okibithi ki nyathi ma koro kwinjo wach. Koro nyathi bro temo kabisa mondo obed nyathi ma moriere nikech odwa ni odhi Mombasa cha. Koro kaka jonyuol onego wang'e, wabong'eyo nyithindwa mana kwa kao time wa kodgi. Yeah. Wang'eyo gik magihero, to king'eyo ni mae gimohero to okidhi miye kokoso, okobi dwaro koso. Mano ananeno ka ber moloyo dhawo gi nyathi sate. Gimoro kendo kaka jonyuol nyaka wabed example maber ni nyithindo. Ni ka nitie gwandruok moro mantie kind jonyuol, ber ka ung'iyo kaka unyalo loso moke wang' nyithindo. Koro kun joma ohero gore e wang' nyithindo, nyithindo bro ng'eyo ni ka nitie shida mora mora watieko mana gi gochine. But kun jonyuol ma samoro untie gi mako samoro motimore, udhi uloso mos oko kuma nyithindo ntie. Ok un joma sik dhao e ot, lwerre matek or gwere e ot embele nyithindo, nikech nyithindo be gikopi mang'eny kabisa gik ma wan jonyuol watimo. Kata e skul, jopuonje, nikech nyithindo winjo jopuonje kabisa. Aneno ka mane gintie ot kodwa, nuwang'iso gi wach corona, wach rwako mask, but sometimes nineno kok gitim. To sani ma gintie skul, gima jopuonje ng'iso gima gisim giwero. Koro aneno ka jopuonje tiyo gi influence mang'eny kabisa over nyithindo. To daher mana ni jopuonje be obed negi example maber. Mm. Yeah, mondo kata ka gine school ging'eyo ni kama kaka onego bed ni atimo, kama kaka nyathi maber chalo. Mm. Yeah, mondo giloso negi gimiluongo gi dho ngere ni role model.
Yeah.
Yeah. To kata e kanisa kuonde ma nyithindo dhiye, kata just the next neighbor ng'ama owach ni odak but nyathi nyaka ibe ing'e ni nyathi en mar community te, ok en mar ng'at achiel. Koro wapuonj gi yo maber, watang'ne gi yo maber. Kineno nyathi ka dhi marach oko kucho to janyuol ne samoro onge ok oneno.
Mm.
In kineno janyuol ne nyaka ibed gi responsibility mar ng'iso janyuol ni kama kaka nyathi dhi to kane ka ber kode, timane ibe ing'i iluwa ne wach ni maber.
Mm. Yeah. To jahigni adi ma kaluwore gi cases ma sani osetimore mang'eny e Kenya kae ma nyithindo mibi wang'o nyaka dom, go nyaka nyithindo, nyathi ma jahigni adi ma inyalo tere doho kata kot, to miparo ni en okang' maber ma ka janyuol nyakao mondo mi omak nyathine kata otere polis, to be gima kamano konyo koso ok konyi?
Mm-hmm. Koro e Kenya kae gi dho ngere wawacho ga ni nobody's above the law.
Mm-hmm.
Koro kata kin nyathi to in buo higni 18,
mm-hmm,
kikoso ma ikoso kisheria to nyaka kauni atua, nyaka terie court kata kini gliadi.
Mm.
Ya, kuro ber ka nyithindo dongo ka ging'eyo ni kikwalo, kigo ng'ato, ipo terie court to court bro kauni atua. Wantie gi court mag nyithindo, wantie gi jela mag nyithindo,
yeah,
maginyalo bete. Mm. To ok ber mondo warit man chop kanyo. Nite kes be mane watimo mar nyathi mane min gi okao motero ka polis.
Hmm.
Nikech min neneno ka nyathi otamo wang'e.
Yes.
Koro wacho ni we ter nyathi ni ka polis mondo ka polis onyal konya discipline nyathi.
Hmm.
To koro mano dhi mowe nyathi manyako police station 16 years.
Hmm.
Nyathi no bang gi polis. Eh.
Mm-hmm.
Makoro the next day ubedo kes moro mpogore kabisa. Koro kik wawe kaka janyuol ni omomre machop kamano.
Mm.
But sani wang'eyo ni nitie nyithindo moko makoro richo ma wawach ni kata goji kata deoji. Mano koro koyud ka en nyathini kaka janyuol, onge kaka ibro timo nikech mano koro wendo mar sirkal. Nyaka make, nyaka tere jela. To ko make kamano, gima duong' moloyo en ni idwa lose mondo kik ochak otim gima chalo kamano.
Hmm.
Koro kaka janyuol nyaka cooperate. Gima inyalo timo ne nyathi, inyalo manyo ne bail kata bond, otim kes ka noko. To kotweye koyude ka adier notimo makosa machalo kamano.
Hmm.
To iwe awe odhi timo sentence ne kaka umie.
Hmm.
Kotieko to oboduogo ka en nyathi makoro oselokore.
Hmm.
To ber ka mondo watem kik chop kama chalo kamano.
Mm.
Yeah, ananeno ka kaka jonyuol nikech wan joma nyuolo nyithindo gi, wan ema warito gi, ginyalo winjowa.
Mm.
But koro luure gi kaka in iwuon ikaw jukumu mar ng'iyo gi.
Mm. Yeah. Kawadhi kawatieko, mago ha dwaro ni oduok wach chwado nyithindo e skul to sosion kwedo wach makamano. In kaka jalno matiyo kod migao mar FIDA, maybe nyalo ng'iso wapachi ewi mano kawatieko.
Kiswahili wacho ni mtoto umleavyo ndivyo akuavyo.
Mm.
Koro anda wach ni kawa hoyo nyithindo gi, kawa winjo gi.
Mm.
Kawa temo loso kodgi. Nyithindo nyaka kata puonjore, but koro gipuonjore gik ma beyo, like ratiro maber.
Mm.
Koro kikwarit ni nyaka nyathi chop klas aboro ekwa chako gogi, hapana. Kwa nyathi ochakachaka di school, onego bed ni wapuonjo gini kama e kaka chik ma school chalo. To kikoso kama e kaka inyalo bed ni kauni atua, okochuno ni nyaka wago nyithindo. Nikech kaka nase wacho chon, go nyithindo bro kelo asara mang'eny. Nikech samoro nyathine tuo, kaka japuonj ni kia, ipame mana matin to nyathi osim kamano motho. Mm. Mano koro kelo kes moro mopogore. Japuonj koro en manslaughter, like inego ng'ato.
Mm.
Ineno koro mondo kikwa bed gi cases machalo kamano, ber mana ka wachako hoyo nyithindo gi chon kapod gitindo, wachako puonjo gi kapod gitindo kaka onego bed ni gidak maber gi nyithindo wetegi.
Mm.
Kaka onego bed ni giluwo ratiro mantie school, mantie ot, mantie kanisa, kuonde te magidhiye. To wananeno ka bro bedo sawa.
Mm.
Okochuno ni nyaka wagogi. an aseneno nyithindo maber modongo maber gi ratiro ma ok ogo kata to koro en gima nyalo tiyo.
Pero kamano ajana malulu TV dewagomba inyadhi mbele kwa twak machalo kamaendi lakini nyisa ni samaro mano miwa serumu ngikanyi mwachope giko chendo mara duon mine mabende ne waiko ni Lolwe TV utieno makawunu kane wan kod mikai Janet Anyango matiyo kod riwruok maok mar pinyowacho Mar FIDA-Kenya katun wach mabende ne wawuoye en tudruok e kinda jonyuol gi nyithindo kabende wach mogik manyalo wei godo en mani in kaka janyuol neni iwuoyo gi nyathini e yo makare mondo miki kobed gi wich teko mora mora manyalo kelo ne achiedh nade e ngima ne mambele. Nyake ndwaro me chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor. Ero kamano.